Yo ni Kenya, mati ya kumbaya, kichoma picha, utapewa hashu. Shamra, shamra, kelele, nanderemo. 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 pas sur tes mains.